happy, 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 happy. Kina tuli baby. Christmas e kina ko ya munyaka le o kopana le ba lelapa. Ke o lakaletsa Christmas e monate e tletseng katlao le mahlohonolo. Wena ya tla kena tseleng, kganna hantle o ikobele melao ya tsela. COVID-19 e ntse e le teng, ha re ipaballeng mmoho le ba malapa a rona. Re tle re tsebe ho kopana hape selemong se tlang re ntse re bolokehile, re phetse hantle. Happy!